ubeke namhlanje uboshiwe. Na ubeke namhlanje uboshiwe. Awuyeke isilahla mathene. Awuyeke isilahla mathene. Ingabe walale lumama. Ingabe walale lumama. Awubeke namhlanje uboshiwe. Awubeke namhlanje uboshiwe. Awuyeke isilahla mathene. Awuyeke isilahla mathene.
Oh,